Stay safe, be well, aloha ke a kua pū.